Ikaze ni guanyu bakunzi ba televiziyo nganiro murano makuru mu Kirundi tera ku ngingo zikurikira sentare nkuru ya Mukaza yafashe ingingo kumenyesha makuru Sandra Moza akorera ikinyamakuru rano ba Burundi abandanya afunzwe by'agateganyo nyuma yaho arengutse igenekezo rya gatandatu ku kwezi kwa gatanu aho sentare yasuzuma ko yoburana yidegembya canke afunzwe muraja kubikurikira murano makuru ni bamwe mu banyagihugu ba mugisagara Bujumbura bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ibisasu bimaze igihe bitegwa mu bice bitandukanye bigisagara cha Bujumbura bakaba bamenyesha ko bibabaje kubona bitegwa abanyagihugu ataco bazira ido ni ido ryano makuru ni muganya sangwe ikaze Dasiye kubaha ikaze murano makuru sentare nkuru ya Mukaza yarafashe ingingo kumenyesha makuru Sandra Muhoza akorera ikinyamakuru Ranova Burundi abandanya afunzwe by'agateganyo inyuma yaho arengutse igenekezo ya gatandatu ku kwezi kwa gatanu aho sentare yasuzuma ko yoburana yidegembya canke afunzwe abamuburanira bakamenyesha ko bategekanya kunguruza afungiwe mu ibohero rya mpimba kubigenekezo ya 18 ukwezi kwa kane akurikiranwa ku byaha bibiri uguhungabanya iyubahirizwa ry'imbibe z'igihugu hamwe no kugira amacakubiri afatiye ku guhungabanya iyubahirizwa ry'imbibe z'igihugu hamwe no kugira urwanko rufatiye ku budasa bw'urukoba hamwe na mamuko akaba yahagaritswe igenekezo rya 13 ukwezi kwa kane nyuma yaho yitavye ku telefone n'uwaramwemereye kumuha amakuru mu ntara ya Ngozi abamuburanira bakabona ko akwiye kuburana yidegembya naye amafaranga harenga miliyaridi umwe n'imiliyoni 70 y'amarundi niyo ibinyamakuru vyarishe nk'amatagisi kuva mu mwaka wa 2018 bivuye ku mihora bakoresha iyo nayo ikabitangwa n'urwego ARCT higwa integuro y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru mu Burundi mu ndwi irangiye bamwe mu bashinga amateka bakaba basabye ko ayo matagisi yo vanwaho maze kugira ngo ibinyamakuru bikore vyidegembya mu kiranganje yo kumenyesha amakuru yo kadi ndacyayisaba akaba yasiguye ko ayo matagisi atobanwaho kubera ko ibinyamakuru navyo bibwirizwa guterera mirekanyange yarabikurikiranye
Bamwe muri abo bashinga mateka babona ko bimwe mu bihanze ibinyamakuru harimo uburyo buke hamwe hamwe bikaba bitoroha no guhemba abakozi kubwivyo umushinga mateka Sauda akavuga ko byo kwigwa ibinyamakuru bikoroherezwa
akuntu izi media zo koroherezwa kubijanye no kuriha irikori rya leta ayo redevance byukuri naguma nkenguke n'inshi umushinga naje atanze yavuze yuko byo kwigwa kuko nimba muri bimenyesha makuru habaho kudashobora kuriha abakozi kudashobora gutunganiriza umuntu ari ku kivi biboneka ko no kuriha ayo makori usanga bigorana na cyane cyane izi media usanga zegereye cyane abenegihugu izo zigisha zifasha guhindura zifasha kumenyesha ibigezweho n'ibyo leta ibikeneye n'ivyo mwenegihugu ateza gushikira rero by'ukuri nyakwa mushikanganje nkuko mwavuze ko ari byo kuyigwa nibyigwe ibimenyesha makuru bishobore gukora byisanzuye bishobora gushikana inkuru kure kandi bitunganyirije kuko bakoresha uburyo bwinshi ingufu nyinshi kugira ngo igihugu bishobore gutera kija imbere
naye umushinga amateka Leopold abona ko izo redevance zo kugwaho
mwavuze ibyo bita redevance ku bimenyesha makuru kumbole de redevance cyane amatagisi cyane amahembe mushaka guca ku nyamakuru Chenari kondi iwa za turaje le misho zi unyasha makuru. Mwisangu na maservice public. Na vandu wakora iwi mpura society. Meme puro leta kuko warama mazani yuko kwa vya leta. Nikuchi muti umbile yuko mshura kugira egzonere muke egzonera iwi nuziose. Vya maro devance na mataxi kujereke kuko kwa vya wanya makuru. Kuko ya bali iwi nguike mshura kuboneka. Leta yonyene iwi kwe kutanga resi devance wa kuminyesha makuru. Magabo nuko kumbure uwe ugoi. Nagomba nibaze rero yuko mwokora ko ibyo byose bakabagizonere kugira bashe gukora bisanzuye
Ngaha Leukadinda Chaisaba umushikiranganje w'ukumenyesha makuru ashikiriza ko ayo makori atofutwa kubera ibinyamakuru navyo bihamagarirwa guterera
aya mahodovance ntashobora kuvaho kubera ni nko gutanga ikori kuko hakoreshwa ama frequence nayo canke ama rezo avuye ku masatelite murumva ko haraba no manuze haraba no kwantretena ijya minara icamo ibiki nibiki murumva ko bigoye kugira ngo leta ivuga ati nimukore atana kimwe mutanga biragoye nabo bategerezwa kugira icyo batanze kugira ngo bashigikire muri iyo investissement bashigikire na leta nayo iheze ibafashe mu byo ishoboye selon ingene kigega kiba cifashe
kuva mu mwaka wa 2018 binyamakuru byarishe ikori hodovance mu gifaransa rirenga muri yaridi ni miliyoni 70 z'amafaranga y'amarundi nkuko ikigo ARCT cabimenyesheje umugwe mu nama nshingamateka ujeje uburimyi ubworozi bidukikije n'ibikorwa bya leta wize iyo ntego y'itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru ryemejwe ni nama nshingamateka kundwi twaraye turangije
kwijana
arakoze mugenzi wacu Mireye Kanyange abanyagihugu basigaye bihereza ibinyobwa bikaze kukubura ibihingurwa n'ihinguriro bya Rudi bagira ingorane z'uko amagara yabo asindikara ngo n'uruhombo runini ku gihugu no ku miryango yabo kubera ko umuntu ataba agikora nk'uko yahora Pierre Clavange Djimana umuhinga asanzwe akurikiranira hafi bijanye n'inyifato n'imibereho y'abantu avuga ko abanyagihugu bakwiye bonyene ubwabo kwicunga ibyo bihereza muri iki gihe na ikigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge kigasabwa gupima neza ico abantu bari ko bayihereza muri kino gihe tumugurikire
abanyagihugu bategeza kumenya yuko iyo ibintu bihindutse bateza kujana n'ihinduka ryavyo bakumva yuko ibyo bintu byose biza batamenyereye atari kuvyitako ko vyitaye ko bifite ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo no ku buzima bw'imiryango yabo ni ukuvuga ngo nk'izo nzoga barazinywa bamaze kuzinywa ntibashobora kumenya ngo mbega ndataha mbega abantu bafunguye mbega umugore yarutse ateka ibyo byose ukabyumva n'ingorane nyinshi mu miryango ishobora gutuma n'imiryango izamuka ndamaze kuronka nk'abantu bahagije hagiye mu bitaro banyoye ibiyeyo mutwe byinshi batama ibyo biyoga byinshi bataye ubwenge hanyuma ugenda kuba bafite mbega byagiye byatanguye gute umuryango ugiye ati twabonye agenda arabi ibintu byinshi byinshi hanyuma dusanga agishoboye kuba umuntu by'ibyo byo byasanze byononekaye yego n'ingaruka mbizi ibonekeza no mu magara yo mu mutwe bisanzwe
urunani rw'amashyirahamwe adahanira inyungu za politike piske Burundi rubona ko ikituka ry'ubutunzi bw'igihugu ryibonekeza muri iki gihe riva ahanini ku isesagurwa ry'amatungo ya leta mu kiganiro n'abamenyesha makuru Jamari Nduwimana arirongoye agatera intego umukuru w'igihugu kubandanya afata ingingo zibereye kugira ubutunzi bw'igihugu bunaguke asaba kandi gutezurira abanyagihugu intambamyi ziva kuri iryo tituka ry'ubutunzi mugabanya amakori n'amatagisi ku byankene gwa nyamukuru tumukurikire
muri imyaka dahikiye cyane cyane muri bihe turimwo nyine cyo bari ko yamavuga ko abanyonyezi b'amatungo y'igihugu badafata neza ubutunzi rusangi badakora neza amabanga bajejwe rimwe na rimwe batuma n'ihunga abana by'ubutunzi rigaragara riboneka abo bantu ibyo bakora bitari ku neza b'igihugu bica bituma n'igihugu kigira ingorane mu bijyanye n'amahera agaciro mu bijyanye n'imibereho n'imikorere y'ab'igihugu kuko ntibaba ariko barashitsa ihangiro n'intumbe nyinshi mu gihugu icyo muri piske Burundi mashira amwe yacu ani bicira bya politique cyane cyane tugakora mu gitaje gatagatse na muntu n'intwari bibereye gambere na mbere yuko no manza kusaba inzego zibijejwe cyane cyane nyinshi cyane mu gihugu nkuko ubushaka kuyo kugaragara kuboneka ko abasuma n'abambuzi abo bantu bose bofatwa ibyo bivye bikagajika kwa mwita cha leta kandi majambo bofatwa bagashengezwa bagahanirwa ibyo bakoze egutyo ico oyiki ni kimwe cyo tuma ubutunzi bw'igihugu buhinduka kandi habaho kirazira hagira habaho ico kubaha no kubahiriza gutyo rero ubuzima bwa bene kiburashobora guhimba bagenda bakabane bwiza gusomba hama igindi gihamba ikomeye nuko nyine cyo mu gihugu ninzego arongoye cyane cyane abamufasha gutwara bo fata ingingo zihamba izikomeye mu mwanya wo mu gihe habaye ikina kirya kitagenda neza kugira ngo umwini gihugu yoroherezwe hatwavuga yuko gufata ingingo yugabanya ibiciro yugabanya makori kugira ngo ibintu byankenerwa nk'ifungurwa abantu bari bose muri rusange bakenera bigabanywe igiciro gutyo umwini gihugu abironke byoroshye izo ngingo rero nibaza ko zoba zije gufasha no kuruhura umwini gihugu hama kandi tugasaba yuko ingingo nziza ziba zitekanya ziba zivuga zishikiza bene gihugu tukazumva ndizo mu mapuro no mu nzandiko ahubwo zoshikwa ahabona zigashigikirwa iyo amajambo agashigikirwa n'ibikorwa zikaja mu ngiro
Nena yabwiye mu ngingo nkuru zano makuru bamwe mu banyagihugu bamugisagera cha Bujumbura bavuga ko batewe impungenge batewe nako umutima uhagaze n'ibisasu bimaze igihe bitegwa mu bice bitandukanye by'igisagara cha Bujumbura bakaba bavuga kandi ko bibabaje kubona bitegwa mu banyagihugu atacu bazira bamwe muri bo bakibaza ko ababikora boba bashaka gutanga ishusho mbi y'igihugu mu kwerekana ko umutekano ari muke bagasaba abarongoye igihugu kongereza umutekano tubakurikire
je birabaje cyane kubona umunyagihugu ari kwategwa amagrenade atumucazira nacanye cyane ahantu murategereye bis mba birababaje ariko rero twosaba cyane cyane leta ko yogira guhiza abarije umutekano cyane cyane ahantu haguriye abantu benshi hanyuma naho abanyagihugu bakabagira ku cyizere kuko n'umunyagihugu arahava agati cyizere ku barire kubakingira kandi nka bijya bintu babona ko byabaye masaha hakiri kare cyane saa moya n'iminota hari hakiri kare ariko bavuga bati igiti ni gukora byinshi ukabiri ko byabaye barabukunda bikosora
je kubwanje nk'ibyabaye nka vendredi nari muri vire naragize ubwoba bwinshi cyane kugira ngo ibyo bintu bihagarare kugira natwe tubeho twumva turi amahoro nuko mbona abantu bagejwe umutekano vraiment bo dufasha sécurité ikaba nyinshi cyane nyinshi kabisa mu mpande zose zishoboka kugira ngo turabe yuko twese twobaho imitima itekaye ko nkajya hariho umuntu agwa hypertension agwa ibindi bintu bigenda bimaze kuba deja argiye ahita apfa cyangwa aja muri crise urumva ko nubwo bari uruhombo ku gihugu
nzakiriye nabi rwose kuko hari ababo inzira karengane kuko hajya bose abitegwa nta kintu na kimwe baba ari kuraho nkaje nk'ico noca ngira ko mbona nuko kenshi twokwirinda kuba twogira nk'irigari ry'abantu benshi cyane kuko iyo bajya bagize banabi baje bisunga ajya nyene benshi kugira ngo abo none igihugu
turamenyereye mu Burundi yo himirije amatora hakunda kuba ibintu nk'ibyo byo guhungabanya umutekano hari igihe havugwa b'imipanga hagize no kuvuga abo dushinge mugabo bikunda kwibonekeza cyane gose ni ibintu by'amagrenade ategwa mu bene gihugu nuvuga mbere b'inzira karengane rero cyo novuga twosaba leta yacu leta mbyeyi dukunda cyane gose yuko yo renforce umutekano kuko ni ibintu tumaze kumenyera yuko iyo himirije amatora habaho ihungabana ry'umutekano mu turere dutandukanye hama akamonotera abene gihugu nka jewe kogerageze tukaraba aho tubaye ko atabantu benshi baba bahaje bashasha iyo bibonekeje bene abo bantu tugatanga amakuru ku mwanyawo bakaza bakaraba neza ko abo bantu bagenzwa ni neza canke arabagitsi banabi akandi kamonotera abene gihugu bagenza nje nuko tugerageze kuja mu bibanza dufise ico tugiye kuhakora kiri presse ahurira abantu benshi naho tuhaje mu gihe biba bikenewe
ningaha makuru twetwe bateguye cyarangirira ndabashimiye mwese mwari ko murayakurikira mugire ibyo byiza aho muherereye naho gutaha.